me tell you something, Lucifer. You might be Charlie's father, but you ain't her daddy. Ha 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 ha!